I want some spiffy pictures from you. Spiffy.
Gummy bear, how do we get more fun of those spiffy rivers? That's it. We are grounding, 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 grounding,